Kombo ya mopanzo ki ezala bilembele nzala esila na Kongo.
Batonga Lumumba basinga mobutu kasio ya mobau yeyeke.
Koko sela mopanzo ki
Come on. plus fort.